requires past and present members have enjoyed much success at adjudications, competitions, and tours throughout the country, while at the same time capturing the hearts and souls of the surrounding Pittsburgh communities with their ability to learn and perform a large variety of different styles and genres of music. Membership is obtained by audition only, and the choir is comprised of approximately 50 students from grades 9 through 12. The students you see before you are not only dedicated and serious singers, but are also among the finest students at North Allegheny. We are also pleased to introduce Mr. David Schmidt. When Mr. Pontier retired last year, we knew we had big shoes to fill. In a very short period of time, Mr. Schmidt has certainly filled those shoes well, and we are very fortunate to have him. Soloists this evening will be Kirthana Kanon, Mary Catherine Stewart, Ryan Earl, Sophia Swenson, and Skylar Davidson, and they'll be accompanied on the piano by sophomore Ben Chamis and North Allegheny alumnus Michael Belsky. Ladies and gentlemen, here to thank our board members this evening for their service is the Nash Honors Chamber Choir.
Da 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 for you. This is from the musical Dear Evan Hansen. It was just on Broadway this past year. And we'd just like to thank you for letting us perform for you tonight. It's great to get out and perform for different groups of people and test out new repertoire and brush up old repertoire. So thank you. Hope you enjoyed us this evening.
Like you could disappear, like you could fall.